your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all the senses. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend. Though it's the chance that I've been given. No, I'm never gonna dance again the way I danced with you. The heart and mind, ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is the heart you find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend. What's the chance that I've been given? Though I'm never gonna dance again the way I danced with you. It's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend. Waste the chance that I've been given. No, I'm never gonna dance again the way I danced with you.
Da 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 da